harimo umwe afise ibipfunguruzo binini binini ibipfunguruzo bine hanyuma ivyo bipfunguruzo mbona arabihaye Eliya hanyuma amaze kubimuha ubwo nyene no kuvuga ko ubwo nyene mbona noneho ivyo bipfunguruzo baravyuguruye baruguruye buguruye baca barambira ngo ngaha ngo banza uze uhishurigwe ibitari bike hanyuma maze ndaraba mbona banyeretse iby'ikuzimu hanyuma ndabiravyemwo hanyuma ubwo nyene barambarira ngo uri kurabona iki mbona abadayimoni biruka hanyuma ndabaza ati none gituma biruka ni iki baca barambwira ati bajya biruka kubera bariko bariruka kugira ngo baze baronke abo bazisasira mu isi kuko barazi ko umwanya n'umwanya Yesu ko yogaruka bariko baritegura rero kugira ngo Yesu azasange bamaze kuzimiza benshi hanyuma no kuvuga ko naragize umubabaro nca ndiyumvira ko abantu benshi batagomba gukizwa mu isi abantu benshi batumva iby'agakiza kandi n'umuntu ababwiye gukizwa batavyumva hanyuma mbona ibitero biriko birabarekurigwamwo mbona ntibigira uko bingana hanyuma rero guhera ngaho niho yaciye ubwo nyene ambwira ngo ndamuraba mu maso aramwenyura hanyuma akuga ikamera nk'akiyugaye kabimwe by'ikuzimu kameze nk'akiyugaye niho kandi yacambwira noneho acambwira ngo rindira ngo mu minota itarenze itatu nguraje uhishurigwe uwagucunguje amaraso y'igiciro amaze kubimbwira uko numva ndanezerewe hanyuma ubwo nyene niho bari bafise akantu kari ku nimero zabo mu ijuru mbona bagakoze ko barafyonza cambwira ngo rindira mu minota itatu uraje ubone uwagucunguje amaraso y'igiciro mu minota itatu iheze nabonye waducunguje amaraso y'igiciro ndamuhishurirwa ari kwa kundi nyene yambaye umubiri nka kumwe yakubitwa ameze hanyuma mbona noneho mu biganza mbona imisumari mu rubavu aranyereka mbona icumu aho ryaciye nikubita hasi ngombye kwikubita hasi n'amosozi acaraza aje acaramfata noneho arangumbira amaze kungumbira ibindi byose by'imibabaro kandi naye mbona yambaye ubwiza bwo mu ijuru wa mubiri namubona atari kari hanyuma ubwo nyene acarambwira ngo ndakuramukije mu izina ry'ibinyabugingo bine bihimbariza imbere y'intebe y'Imana mutsa nawe yangumbiriye nyuma numva noneho baba ndi twari kumwe bose aho baza baramwenyura batwinga nkumva ndahagijwe ariko wewe amaze kungumbira nagiye numva mpagijwe gose kandi nagiye numva utse uko namye ndavyumva no kuvuga ko numva ndarose imbaraga nyinshi kandi uwo mubiri nambaye si wo waronka imbaraga wo waruryamye ahantu hanyuma none impemu urigwa niyo yabandanije kwambara imbaraga y'Imana hanyuma rero noneho niho yacambwira ngo mwana wanje uwo nacunguje amaraso y'igiciro ati noneho reka uhishurigwe ibitari bike na cane cane uhishurigwe ibitero biriko biratera isi uno munsi hanyuma rero noneho niho urugi rw'ikuzimu yagugurura amaze kugugurura noneho acaranyereka anyereka mbona ndazi ncambona uruntu rwicaye ariko ugo runtu rwari rwicaye nabo naruboshe ruri ahantu hameze nko mwiza kandi kuzimu nta mucuriyo kuzimu ntihigera habona ikuzimu ni ahantu h'umwijima gusa ntihigera habona ngo habone neza mugabo kubwo ubushobozi n'impwemu n'impwemu yo mwijuru turiko turabiraba umuntu yarabibona mugabo akabona ko atamuco uriyo mugabo kubwo ubushobozi bw'impwemu noneho bigatuma umuntu abibona amubugaba
cyango ngo rurya ngurya nije naboshe kandi no kubohora nije nzobohora hanyuma rero noneho ubwo nyene acarambarira ngo komeza guhishurirwa ubwo rero mbanza mbona Satani mu nyuma nagiye kubona mbona baza bakwita amasarudi imbere y'uwo mugabo yari yicaye kandi aboshe hanyuma bavuga ibikogwa bavuye gukora mu isi hanyuma uwa mbere yaraje arakubita isarudi acaravuga ngo jewe ngo nije ngo nakoreye ngo muri umwe bwite ubusenzi ngo noneho ubusenzi ngo nta gasenzi kasenganye isengesho ngo riduge ngo noneho ngo nabutejeje intege nke ubundi ndabuteza ikiro ngo ubundi ndabuteza ngo kunanirwa mu masengesho ngo noneho ngo ubundi nabwo ngo ca ndabuteza ngo kutumvikana ngo ndabuteza isharigishi ngo noneho ngo nta gasenzi rero ngo ubusenzi bwagiye gusenga ngo nta sengesho bwasenze ngo riduke rero icagiye kumbabaza ngira n'intuntu abadayimoni uwo mudayimoni yaza imbere ya Satani avuga ibyo nta nubwo yigera avuga ngo umusenzi yavuga ngo nagasenzi hanyuma rero noneho harambarira ngo komeza wiheze ngo ukomeze urabe mbona haje uwundi kandi uwo nawe ahejeje kumubwira ibyo yaca amushyira ku igarade riringaniye n'ibyo bakoze hanyuma haraza uwundi kandi nawe akubita isarudi ngo nanje ngo nije nakoreye ngo muri bwa bukozi bw'imana ubukozi bw'imana ngo nabutejeje imiryano ngo ndabuteza gukunda amafaranga ngo ndabuteza kugwana mu rusengero ubukozi bw'imana nabuteranije nta mwumvikano uri muri bwo hanyuma uwo o aca ashigwa ku igarade ringana n'ibyo yakoze aca bandanya aca agenda hanyuma haza uwundi ngo nanje ngo nije nakoreye mu bitaro ngo nanize ngo twanize ngo abagwayi benshi bamwe bagwaye indwara zitakira abandi nabo twabanize abandi nabo ntibazokira bazokira nibake abandi nabo bazomara iminsi bamaze iminsi ariko ntibazomare igihe bomaze bazoca bapfa abo nabo twabatejeje indwara zitandukanye rero uwo o bamushyira ku igarade riringana n'ibyo yakoze aca bandanye hanyuma haraza uwundi mudayimoni kandi arakubita isarudi ati nanje nije nakoreye mu mabarabara ati noneho natejeje amasanganya modoka zaguye mu mabarabara no mu nzuzi hamwe no mu kirere twahakoze akazi kuko abajejwe amasanganya baca bigaburamwo ibice bishika kuri bitatu bamwe baja mu mabarabara abandi bakaja mu nzuzi abandi bakaja mu kirere indege zica hanyuma abo nabo nabajeje guteza amasanganya hanyuma uwo baca bamushyira ku igarade ringana n'ibyo yakoze acaragenda hanyuma kandi aca haraza uwundi mudayimoni arakubita isarudi acaravuga ngo nanje ngo nakoreye ngo mu ngo z'abagore n'abagabo bubatse ngo ubugore n'ubugabo twabutije kutumvikana kugwana kandi ingo nyinshi zabomaguritse kandi n'abandi nabo n'imiryano mu rugo ati rero twakoze akazi uwo baca bamushyira ku igarade ringana n'ibyo yakoze aca yibandaniriza hanyuma hachazu undi mudayimoni kanda kubiti sarudi acharavuga ngo natwe ngo nitwe twakoreye mu mabiro hanyuma no kuvuga ko mu mabiro ibisata bitandukanye by'amabiro nitwe twakoreyemo maka twahungabanije ku buryo amabiro atakoze ibyo yategerezwa gukora abantu twabatijije kurya ibiturire abandi nabo twabatejeje kurenganya abandi no kuvuga ngo twakoze akazi hanyuma uwo bacha bamushira ku igarade aca bandanya igarade ringana n'ibyo yakoze rero keshi na keshi hariho abantu bashobora kuba bari mu biro akibaza ko yarya igiturire akabona kumenga arakiriye kubwiwe canke ni sawa kwa kiriye hanyuma canke yarenganya nabyo nyene akabona ko ari sawa kandi hari umudayimoni abijejwe kuko ni wabibateza kuko hari abadayimoni babijejwe buri gisata cyose gifise umudayimoni agikoreramo hanyuma haraza uyundi ngo je nanje ngo nije natejeje ubusambanyi bwinshi mu bantu mwisi ngo nitwe twabikoze kuko umudayimoni abijejwe ni umwe ariko afise abakoresha mu bihugu bitandukanye hanyuma mu bihugu hariho abaserukira ibihugu hariho n'abandi baserukira intara hariho n'abandi baserukira amakomini mbese uko inzego zipanze ngaha mu isi ngaha mu bihugu niko no kwa satani niko iyo abarungitse gukora mu bihugu niko bapanze niko baca bapanga uca usanga inzego zipanze nabo zirapanze zigenda zipanze hanyuma rero mugabo ushika kwa satani kwa rusoferi no kuvuga ngo ni wa wundi mukuru umwabazwa ico gisata mubyo yahawe azokonona hanyuma rero niwe abiserukira kuza kubivugira hanyuma rero no kuvuga abandi bose baca bazana raporo kuri uyo nawe akajana raporo kwa satani umwaboshe hari ikuzimu hanyuma rero maze uwo ashirikwa ku igarade aca yibandaniriza haraza uwundi maze haje uwundi arakubita isarudi nawe nyene kandi nawe aca aravuga ngo natwe ngo nitwebwe ngo tujejwe gutuma tugenda turatuma abantu bagwaragurika ingwara nyinshi nababwiye ko hariho abaniga abagwayi hariho n'abateza ingwara n'abandi rero bajejwe kugenda bararaba uwo baniga baca baniga n'abandi bajejwe kugenda baniga hanyuma rero abo bajejwe kugenda baniga nibo baca bakorera no mu gisata c'ababyeyi bibungenze hanyuma imbanye zikagenda zikoroka hanyuma imbanye zikagenda zikoroka bakagenda bakorora n'inda urumva ibyo byose nibo baca bakorera muri icyo gisata rero uwo baca bamushyira ku igarade ringana n'ibyo yakoze kandi acarabandanya hanyuma umwami w'abami acarambarira ngo wabonye ntego nabonye ngo wabonye ukungene isi gowe ntego nabonye wabonye ukungene mu isi abantu basinziriye abantu babivuyemo bakareka gusenga abantu bandetse bampebye ntego nabibonye numva ndababaye intunu n'agahinda numva ndagize ikibazo mu buryo budasanzwe
numa numva ngize ikibazo mu buryo budasanzwe guhera ubwo nyene niho najewe naca ntangura kwibaza ca ndibaza mu isi biriko birahakorekera hanyuma sanga amasanganya araba hari ababona amasanganya abaye ntibamenye ko ari karategwa n'abadayimoni rero hari abadayimoni bajejwe amasanganya bajejwe kuyateza hanyuma ubwo nyene acarambarira ati genda ubwire abari mu isi ko bafise ingorane ko bafise ibibazo ahubwo harahiriwe umuntu yanyakiriye kandi umuntu yemeye yakira agakiza yuko uwo ari we muntu ahiriwe hanyuma maze aho rero twari tukigenda hanyuma ubwo nyene niho yaza kumbarira ati noneho urabibonye tego ndabibonye atugende ubwira bari mwisi ibitero biriko birabatera uko bingana noneho guheraho niho yacambira ngo tugende uhishurigwe ibinyabugingo bine bihimbariza imbere y'intebe y'Imana hanyuma nkuko nari nababwiye baenoki baeliya hanyuma nagomba ndababwire yuko bari mu binyabugingo bihimbaza Imana ko nuko ndiko ndahishugwa Yesu yamishuriye ambwira ko Eliya ari umwe ari mu binyabugingo bine bihimbariza imbere y'intebe y'Imana hanyuma kandi na Enoki nawe nyene ko ari mu binyabugingo bine bihimbariza imbere y'intebe y'Imana hanyuma rero nukuvuga ngo kuko nabashijwe guhishurirwa Enoki na Eliya cyane n'abantu baje maze Yesu asubira kuba mpishurira ubugira kabiri kuko n'ubwa mbere nari nabahishuriwe hanyuma rero maze ubwo nyene Yesu arambwira ati noneho ati genda ubwire rero abona cunguje amaraso y'igiciro ubabwire usubire ubabwire kandi ubambwirire ko uwabacunguje amaraso y'igiciro arababaye ibyaha biriko birakoregwa mu masengero aho abantu bicara basenga kandi abantu benshi bakaza mu masengero bakagenda batihanye n'ibyaha bakoze bakagenda uko baje ariko basubiye inyuma kandi ibyaha abantu bakabigendana abantu barasambana bakabigendana abantu bariba bakabigendana abantu barica bakabigendana ati gendo babwire ati gihe cyo kugaruka kiri hafi noneho arambarira ati genda ubwira bari mwisi ku gihe cyo kugaruka kiri hafi hanyuma amaze kumbarira uko acarambarira ati genda ubabwire ati kandi wahishuriwe ibitari bike umaze guhishurirwa ibitari bike byo mu bwami bwo mu ijuru hamwe kandi n'ivy'ikuzimu ati none genda ubabwire iby'ikuzimu babwire ko ikuzimu atari heza bariko barajayo bagowe hanyuma rero acara nambwira ati genda ubabwire ivyo mu bwami bwo mu ijuru ibyiza wahabonye n'abatariko barakora ugende ubabwire ko ivyabo vyahagaze kandi ugende ubabwire n'abakozi b'Imana bariko barakorera Imana mu buryarya ataco bariko barakora bicaye mu vyubahiro ugende ubabwire bave ku vyubahiro vyabo bareke Imana abarigira icyubahiro yonyene hanyuma amaze kumbwira uko tuca turagenda maze tugenda nk'uzosubira ku muryango kuri ryarembo twinjirirako twagenda mu buryo bwo muri mpwemu si mu buryo bw'umubiri canke ngo tugendesha ya maguru ariko bwari uburyo bwo muri mpwemu uburyo butoroheje uburyo budasanzwe uburyo budasiguritse ku buryo umuntu ari mu mubiri ashobora kumva ati none umuntu ashobora kugendagenda mu ijuru gute canke ashobora guhishurirwa iby'ijuru gute kandi nta muntu ahishurirwa iby'ijuru ari muri uyu mubiri ahubwo nuko gusa Imana ibanza gutwara ijya mpwemu yayo akaba ari ishurirwa iby'ubugingo butazoshira aribwo bwami bwa mu ijuru hanyuma rero Imana iradukorera igitangaza kidasanzwe noneho niho twaza kuca dusubira inyuma hanyuma kuri ryarembo cambona wa undi Mose umwe yangendagendana noneho acarasubira aransubirana amaze kusubirana none haransezera arambwira ati genda ubabwire ati kandi ndagutumye ugende uhere I Bujumbura ucugenda I Kigali mu Rwanda ucuja I Dar es Salaam muri Tanzania ucuja kandi no muri Kenya I Nairobi ucubandanya kandi ni Kampala mu Buganda ucuja no irirongwe Malawi uvuyeyo uzoce uja muri Lusaka I Zambia hanyuma rero no kuvuga ngo noneho ivyo bihugu narabigiyemo hanyuma narabigiyemo turajana mu butumwa bwiza turaja kuvyamamaza mu butumwa rero amasaha rero yo kugaruka mu mubiri yari karakwira yari yegereje urugendo rwo kugenda gushika kuri rya rembo nababwiye ko yabaye amasaha 5 hanyuma kandi no kuzosubira kugaruka nayo kandi yaciye aba amasaha 5 kandi hanyuma rero muri ya masaha 5 tuca turagenda ariko rero igitangaza cabaye tugaruka numwe twari kumwe Mose acanshikiriza baba marayika hanyuma nabo turajana ariko sinasubiye kubona imitego y'abadayimoni nayibonye nkigenda ariko ngaruka nayo nabonye mugabo narakumuriro kandi naho bari kuza abadayimoni umuriro wari kubaturira kuko nanje nagarutse numva nakumuriro udasanzwe hanyuma rero noneho guhera ico gihe Mose aransezera turajana na baba marayika acambwira ati genda uzosengera abagwaye bakire ati noneho genda utangaze ibyo wabonye kandi ugende utangaze ibyo ubwami bwo mwijuru uko wabihishuriwe kandi ntuzugabanye kandi ntuzukure ko kuco Imana yaguhishuriye hanyuma rero arico gituma rero mwabuno butumwa ico ivy'Imana yaduhishuriye ntitugabanya canke ntidukura ko kuko ico dukuye ko canke ico tugabanije ko canke ico dushize ko Imana yo kitubaza arico gituma rero ni gihe turiko turashingiye intahe bisaba nyene ko tuyivuga yose ntiduce agace kuko tugiye guca agace tuca dusanga turiko turakura ko kandi Imana yarase ko dushobora gukura ko rero nico gituma tunayishinga umuntu bisaba ko abafise umwanya kugira ngo tubimwiganire vyose